Hello, up-down-down kingdom. It is I, your reigning king, Swagatha Christie. And I have defended my kingdom yet again against Shelton Benjamin. And as we all know, our dear VGOG now gets a poem. I hope you all enjoy. And now we see on that marquee, the king, Swagatha Christie, versus VGOG. In one corner, the bourgeoisie. In the other, the elderly. You see, nowadays, the standard, it's not gold. Nowadays, if he's the standard, it's old. It's not about the Benjamins when every round's a loss. If you really need that first win, try calling Charlie Haas. Let me explain this quick. In this situation, you're the Russian. I'm John Wick. You're the springboard. I'm the superkick. I'm the king who did his thing with each and every swing of his arm as it did harm, but with charm and with grace as I brighten this place with a smile, all the while knowing that if I go to the Gulf of Mexico or Rio de Janeiro, there ain't no stopping me. No. Da 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 da